Guau, 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 guau. Whoa, 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 cold in a bad romance.
Whoa, cold in a bad romance.
Whoa, whoa, whoa,
whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa,